Zika, Dr. Michael Biswick Usi, amene ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM mpaka dali pano, komanso vice president wa dziko la Malawi, wafika mu dziko lino kuchokera ku atika ya kudzasa chanchano uko, ndipo afikira ku Kia, kumeneso anena zinthu zingapo kuphatikiza apo. Anafusidwa fuso lenena kuti kodi iwowa afika lero pa 15 pamene convention ili pa 17, ndipo adalengeza kunena kuti sakaima nawo pa chisankho cha convention chimene chikuchitika pa 17 kunzuzu ya chipanishi. Iwo ayankhulapo kunena kuti sangachite atemesa nkhwangwa pamwala kuti sangachite kukapezekako ku convention imeneyi, chifukwa iwo akapezekako convention imeneyi akhala ngati kuti akusangalatsidwa nazo ndi zimene zikuchitika ku chipanichi, monga kuphwanya lamulo losanyeza za convention imeneyi. Ndipo iwo anena kuti iwowa sakapezekapo, ndipo anena kuti asiyeni apite akapange zimene iwo akufuna. Yeah, let them go and do whatever they want. Koma ineyo siningatani, siningakapezeke kumalo kumeneko, chifukwa sindikufuna kukhala mguru lophwanya nawo malamulo a Japani, lophwanya nawo constitution ya Japani. Iwowa atero ndithu anena kuti sangapite, iwowa moti sakapezekako monga ngati president wa Japani cha UTM. Iwowa kunena kuti Japanichi chikuphwanya malamulo chikuphwanya malamulo ake, anthu akuphwanya malamulo a Japanichi, akulu-akulu ake akuphwanya. Ndiye tidi pankhani yomweyo phwanya malamuloyi, a Newton engineer Kambala anafusidwa kunena kuti kodi zimene akunena a Dr. Usi ndizoona. Ndipo iwo anena kuti a Dr. Usi akukanika kunena chilungamo, kunena kuti kumene ali iwowa ngati president, vice president wa dziko, kumene iwo aliko akupangidwa pressurize, kupangisa ma delays, kupangisa zinthu zina kufuna kuti azikhanga kuti akupanga blame anthu ena, koma izi zisali chomwechi. Chifukwa convention imeneyi Akambala anena kuti si kuphwanya lamulo lililonse, ndipo Akambala ndi mmodzi wa ma founders a chipani cha UTM amene anali woyambirira kupanga fomu chipani cha UTM kuphatikizapo later anapezekapo Usi komanso malemu Dr. Saulos Kraus Chilima. Ndipo iwo anena kuti izi sizikupereka chilimbikitso kuchipani chawo, kunena kuti munthu wina azikhala ngati kuti akupanga blame anthu malo mongonena chilungamo, kunena kuti chilipo chimene chikuvuta kumene aliko akumawatuma kunena kuti musapange izi, musapange. Ndiye ife tikungodikira kunena kuti kodi nkhani zonsezi zithabwanja after pa 17 November. Inuyo tango tcherani khutu timvere limodzi.